Banda shime imana mushobora byose ubugira kandi ko twatanguranye nayo iratwemerera amasengesho yacu nyamashimwe n'umuhezagiro twatugeze ku munsi wa gatatu turi ngaha ku musozi w'amasezerano imbere y'igicaniro cy'isezerano twaje gukengurukira imana no kuyihezagira uko nera duhezagiye ikaba duhaye amahoro umutekano n'impore mu gihugu cyose cy'u Burundi natwe turanezerwa turahimbagwa kuri hino gicaniro kubwo iryo mana yacu tukomeye n'abashimeshe cyane umunsi ugira gatatu turasozera turashimira imana yuko yatugaburiye umuhezagiro wayo natwe turahezagira abandi uno munsi rero turi ko turasa n'abasozera ijambo ryatuzanye ry'ubufatiro ni ijambo riri mu gitabo cya kabiri byo ku ngoma ishe cya 30 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 17 byari bijanye n'amasengesho y'umuhezagiro muhezagiro w'imana guhezagira imana guhezagira igihugu guhezagira abarundi guhezagira abagumya banga guhezagira ibyo dufise mu Burundi guhezagira ababyeyi bacu guhezagira abana bacu abuzo no buzukuruza bari imbere kugira ngo tugire urugendo rwiza tuje gusozera rero turacari muri yandinganizo yo gusenga duhezagira ariko ijambo Imana yamuhaye tugire gusozerere ko uri muri Yosuwa ko niwe tugeze ko kino gihe Yosuwa igice cya 22 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'8 badusomere hama cyo twumva icyo Imana dutekereye muri ano masengesho twatumazemo iminsi 3 kaze Yosuwa igice cya 22 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'8
Yosuwa asezera abahawe amatongo hakurya ya Yorodani.
Yosuwa asezera abahawe amatongo hakurya ya Yorodani. Mu matora. Hari amatongo.
Maze Yosuwa ahamagaza abareyubeni.
Aha.
Abagadi n'abigice cy'umuryango wa Manase. Arababarira ati
arababarira
ibyo mose umusavyi w'uhoraho yabageze byose mwarabishikije kandi nanje mwaranyumviye mu byo nabageze byose
dukomera amashimana yacu iri jambo ry'imana ry'umuhezagiro umuhezagiro najewe niko nanezerwa ndabashimira yuko mwamfashe amaboko mu myaka 15 tugiye gusozera mwarangamburukiye banamfata mu mugongo nibyo nanje ndiko ndashimira imana hano ndiko ndabahezagira kugira ngo namwumve neza yuko muri kuno gusozera twe turasozera dushima ukuntu mwadufashe mu mugongo mwaradusengeye abandi murafata umugongo mu bikogwa mu nzego zitandukanye mu bisata bitandukanye nta n'umwe atagize ica dufasha n'uwatugoye yadufashije turabashimiye cyane aha
ikindi igihe cyose mwamaze ntaho mwahemukiye bagenzi banyu
igihe cyose mwamaze kino kiringo tugiye gusozera nta wahemukiye mugenzi we uyu mwaka kino kiringo tugiye gusozera c'Imana turabakengurukiye cyane imana kandi yanezerewe yuko atabahemukiye umugambwe CNDD ntabahemukiye igihugu wikomera amashi imana yari inezerewe cyane aha
no kugeza n'ubu ariko mwitondeye icagezwe cy'uhoraho imana yanyu
kutuzokwama tuyigendanira kugeza no munsi amateka ahindutse dufashe rya bitwashira hajya hari ikintu gihambaye cyane tubona yuko abagumya banga guhera ico gihe twafashe ingendo kwa matwegereza imana na cyane cyane buri munsi wa kane usozera ukwezi mu ntara zose makumine yose no bugwego rw'igihugu mu mugambi CNDD ibi byerekana ko twahisemo kugendanira imana ntabwo twahemutse imana yarabinezerewe cyane aha
none uhoraho imana yanyu amaze guhimore bagenzi banyu
none uhoraho imana yanyu ariyo mana yacu imaze guhimore bagenzi bacu barengutse bagira batangure kuturongora mwakire impore y'imana barongozi bashasha mwakire impore y'imana barongozi bashasha impore y'imana ni ikintu gihombaye cyane kuko impore irengeye amahoro ikarengera n'umutekano impore ntagakakaza impande zose cyo ni gano kiridasanzwe ku ndongozi shasha imana yarayitugabiye aha
nkuko yabasezeraniye nuko rero nimwisubirire iwanyu
gwatumba ugatuma mwese gwatumba kiwe imaye iminsi itatu muco mwese gwatumba mutawuka ari ndongozi shasha zifise impore y'imana mutawuka gwatumba aha
mu gihugu mwahawe kwitongo ico Mose umusavyi w'Uhoraho yabahaye hakurya Yorodani
na majori yatake yagarutse ari amajori yatujanye yagarutse twaronse umwimbi uyongereye gusumba twaronse muri kahise
mugabo muzogira umwete cyane wo kwitondera ibyagezwe n'amabwirizwa
bya bindi Imana dusaba mwe twasezerana n'ibyo dusaba umwete
ibyo Mose umusavyi w'Uhoraho yabageze ati mukunda Uhoraho Imana yanyu
mukunda Imana
mugendere
mu nzira zayo zose
mwitondere
ibyagezwe byayo
mwifatanye nayo ubutakivana muyisabe muyihereje ko imitima yanyu yose
iriteguye Imana iriteguye iyo ndinganizo iriko iradusaba nitwayihagararamwo Imana iriteguye kudukora ibihambaye aha n'ubugingo bwanyu bwose ntagire cyo mwisigariza ku Mana kuko dukora ibihambaye n'ibikomeye natwe reka tuyegurire tube inyegu y'Imana muri byose biratandukanye n'amadini abagumya banga mwiyegurire Imana burundu biratandukanye n'amadini n'ugumya banga kugatwe kiwe yiyegurire Imana aha
nuko Yosua arabahezagira
yaduhezagiye amen yavuye ngaya yaduhezagiye dukomera shimana yacu yaduhezagiye iminsi itatu n'umuhezagiro yaduhaye yaduhezagiye aha
arabasezera
avuye ngaha anye abashimira
baritahira
twitahira mukanya yego mukanya twitahira
ariko igice kimwe cy'umuryango wa Manase
aha
Mose yari yarabahaye itongo ryabo i Bashani
aha
ikindi gice Yosuwa niwe yabahaye mu biwabo hakuno ya Yorodani mu burengero
hari icyo cya mbere rero cyabo Yosuwa yari yarahaye tugomba kubacubaza ngaho imbere tubasenge tubahezagire cyo Mose